Iy'ngane zesikole ziyaqhubeka nokhahlanyezwa umthelela wey'khukhula. Sezingu-64 iy'ngane zesikole ey'shone ngalesikhathi, kanti zingu-124 iy'kole ey'shayeke kakhulu, ikakhulukazi Nanda, emolweni nasentuzuma. Bangu-300 abafundi abahlinzekwa ngey'nsiza kufunda, kanti nomnyango usungule uhlelo lokusiza abafundi abalahlekelwe isikhathi ngalesikhathi sey'khukhula.
Sekusele nje ukuthi kufike iy'nkampani engicabanga ukuthi zizoqala ukufika kusukela kusasa ukuzoqala ukwamisa ama-mobile classrooms. Kulezo y'kole-ke ezidinga ama-mobile classrooms yilezi okuthi noma isikole besilimele kodwa uthole ukuthi kunama-blocks ebekwazeka ukuthi kufundiseke kuwona.
Iy'nyunyana zothisha zithi nakuba isebenzisana nomnyango kepha ayineme ngonyawo lonwabo ohlengeni isikhathi sokufunda nokulungiswa kwengqalasizinda neyinsiza kufunda.
Sisenazo izikole la othisha nezingane bengakwazi ukuthi bafikele khona ngenxa yomonakalo, kodwa sinethemba lokuthi uma ngaba kubanjiswene kuzokwazi ukuthi kugcine kulungile, ikakhulukazi ukubambisana-ke kweminyango kahulumeni ahlukahlukene, njengoba okunye ofuneka kwenziwe kudinga amanye ama-department.
The department is trying but it's not as fast or as quick as we would expect it to, because at some stage where schools are not accessible, learners are still at home and educators are either reporting at home or at other schools or circuit office.
Umnyango unxusa abantwana abangakwazi ukufinyelela ey'koleni ukuba bafunde ey'koleni abasondelene nazo kuleyo mphakathi. Ey'ndabeni ze-SABC, nginguVusi Khumalo eThekwini.